Molo mahlombane mngeleli igama lami ngiwudawudwa phola makhona kudle nokuxhumana uInstagram ngicela ungilandele it's @king_langabi. Yebo futhi usinde engozini imoto emisiwa kwa Transport Community Safety and Lies nesifundazwe sakwaZulu-Natal uneliswa Peggy Nkonyeni kanye ke nabethimba lonogada bakhe emva kuba sengozini ke imoto ngaphandle kwaSolundi. Le ngozi yenzeke namhlanje emva komhlangano kade ke nawe nenkosi uMisuzulu kaZwelithini kanye nondunankulu wesifundazwe lapha lwesihle zikalala. Ihhovisi likandunankulu likhipheke istatement lathi uNkonyeni kanye nabethimba lonogada bakhe balimala emva ukuthi ke kuqhumeke isonto emotweni ekade behamba ngayo emgwaqeni u-R66. Le statement ke sithe imisi ubesanda kuqeda kumhlangano kade nawo ubuphakathi kwakhe undunankulu kanye nenkosi yesizwe samaZulu King Misuzulu kaZwelithini kade kade ke sasendleleni ke libhekise ke Dunhouse enyakatho nesifundazwe sakwaZulu-Natal lapha kade yothula khona kuhlelo lokusiza intsha yakuleli. Undunankulu sihle zikalala uthena ke wemisi uNkonyeni uzitholeke kule ngozi yemoto emva komhlangano ohambe kahle abenawo nenkosi uMisuzulu kaZwelithini lapha befuna ke imbono kanye ke neziqondiso ke zenkosi ngeyinkinga ke ezibhekene nalesi sifundazwe. Uqhubathi okwamanje usathola ukwelashwa nokuxilongwa esibhedlela kanti ke uvukile kukho kutheni lapho umehlele. Mina nganokwethu ngizofisa ukwazi ukuthi kalithini uvu lwakho mayelana ke nalo lolu daba lapho kwi-comment section. Ngikhohlwa ke ukucindezela like button ne-subscribe button nebhela kuzothola ama-notification njalo uma ngi-upload i-video. Ngikhohlwa ke ungilandela ku-Instagram @king_langabi from news. Daga ngithi ba senghembe.